kufasheka no kanya keza kandi kugira dukereze no bivuye ku mutima indongozi shasha zerutse kwizerwa n'abagunyabanga ku ngazi zitandukanye abatari bake ndetse mukaba mubyagiye ngaha turabifurije kururanirwa no kurambira muri ayo mabanga atoroshe mwaraye mutorewe ni mukomere kwibanga abagunyabanga ni mwebwe bahanze amaso nitworeka ariko gukebura abagunyabanga bo mu gisagara cya Bujumbura kuko baratugoye cyane muri iki gikorwa cyo gushyiraho indongozi nshasha biragaragara ko hakwiye gutunganywa vuba cyane inyigisho z'akarangamutima kuri bo kuko umugumyabanga w'ukuri ari umugumyabanga agendera akarangamutima k'umuganga bazobaze indongozi zo mu ntara ya Bururi igende zabyifashemo nk'uko icivugo c'irikoraniro kibivuga abagumyabanga dusabwa guhinduka twebwe nyine ubwacu be no guhindura ingiro y'ingendo aboba barabifashe nka nkama muribuka neza ko twarongejwe inyigisho zitari mu gice cya mbere cy'ibikoraniro twaje gusozera biciye mu biganiro bitandukanye byashyikijwe aho bahamagariwe guhinduka no guhindura ibintu kugira umugambi wacu ubashe kubandanya ukomera wongere utere imbere maze gutyo ushobore gushikana igihugu cyacu ku iterambere ubutungane na demokarasi birama ingingo n'inama twari twigiriye yo guhinduka twayifashe hageze kuko twihweje ibihe turimo hamwe two kwijijanya imitima ku ngingo ibereye yo gufata insinzi twahabiye yoduca mu myanya y'intoki byongeye kandi turafitiye umwenda ukomeye igihugu cyacu umwenda wo kugikiza akagaye n'agasuzuguro k'abashaka kwitwaza imfashanyo kugira ngo babonereho akanya keza ko kutugumiza mu buja no gushishikara kuducinyiza kuducura bufuni na buhoro no kutubohera amaboko imugongo kugira ntituzopfe duteye intambwe bisubiye birakwiye kandi ni ngombwa ko ku ntahe y'ukwikukira twaronse mu vya politiki twongera ko ukwikukira mu vy'ubutunzi maze kuzera inze tukabigira umugani ibyo byose rero ntidushobora kubishikako tudahinduye ingendo ngo tuvavanure n'ingeso zitabereye kandi zitajanye n'ibihe tugezemo ikindi tutokwiyobagiza ni uko umugambi wacu ugeramiwe na basesankuyozi ata kindi kibaraje ishinga atari urandurana n'imizi muri abo dusangamo abarundi n'abanyamahanga ndetse n'abagunyabanga bamwe bamwe bataramenya gutandukanya inyungu zabo n'inyungu z'umugambi cyangwa bataramenya ko inyungu zabo bwite ziza inyuma y'iz'umugambi iz'igihugu n'abenegihugu abo nabo muzobamenyera ku nyifato imvugo n'ingendo byabo birimwo urwamo ishari inzigo amacakubiri agahemo uburyarya n'ibindi